Ko Tauranga te whaitua nui tuarima o te motu. Engari, kaore he whaitua I tū atu I aia mo te tere o te whanaketanga. Ahakoa tēnei, kua aro kore ngā kaiarahi o te hapori rā, ara ki te manawa tonu o te taone. Nā kona anō hoki I waitohua ai e te tarahiti o Otamataha, me te kaunihera o Tauranga he waikanaitanga miriona tāra nei te uara I kō tatāke nei. Ko te manawataki o te papa te ingoa. Ā, ko te tumanako ia kia puta he huanui ki te katoa. A nei rā a te ōkiwa McLean.
He tāmokotanga motuhake. He rangi hirahira kua roa. E tāri āna.
It's 184 years since we haven't occupied the whenua.
Nō te rā nei waitohungi ai te tūtohinga I wāinga I te tarati o Otamataha me te kaunihera ārohe o Tauranga Moana. E riro ai mā ngā ohu e rua nei te manawataki o te papa e whakahaere, haere nei te wā.
Ka noho rā a Ngai Tamarāwaho, a Ngāti Tapuma, a Mate Rāwaho ki tēnei papa, ka kōrero tahi a te kaunihera ki wērā o ngā hapū. He hara wā rātou whāinga, he hara ngā tumanakotanga I a rātou I hokana atu tēnei papa ki te hāhi me whakaora ai wērā o ngā tumanakotanga.
But this was where, you know, like in all our past life, we had our marakaiana.
E hara I te mea I ngā wari te whawhai kia tū tēnei rangi, he pakanga I pakangatia e ētahi.
He was very instrumental. It may have started as a journey of aggressive push, but you know, in his last couple of years, you could see the humility even coming through Piri to ensure that this was going to happen the way that it should.
Me te aha he oha ki nui I waihohia hei amo ake mo te reanga hou.
Te tuku atu aku pūkenga ki roto I ngā mahi o te poari, ko tāku mahi I mua he roia, inoa nei he kaitaka wānga kai roto I te kaunaha hira o te hauāuru.
Tui ia ki tēnā I waho atu I ngā mahi krauna, I haere Māori noa mai te premia ki te whakahonore I te kaupapa.
This opportunity today signals a new start for us and council. We're going a very long way towards righting a wrong that has been with us for generations.
300 miriona tāra te pūtea kua whakapaua ki te whakatū I te manawataki o te papa I ngā tau e waru e hāre ake nei. He wāhi e tūai, he whare tāonga, he whare pukapuka, o tirā he whare rūnanga. O te hapori whānui.
There will be a council chambers which will also be a tikuna whare. And a whare wānanga, and a whare mātauranga, and a whare, you know, the whole lot. And when it's over, you sort of go, oh, now what do I do? So, I repeat, what do I do now?
He tīmatanga hou, he anamata tū pere pere kei tua, I te awe māpara. Te Okiwa McLean, te karere.